been asked to make a remark or two about this next piece that I arranged. It's by Gordon Lightfoot, who of course needs no introduction. If you could read my mind, which has a fairly famous pop cover from, I don't remember that movie, Studio 54, I think, which some of you may be more familiar with. Anyway, we have, I think, I'd like to think, a very nice arrangement that we're going to do for you this evening.
Da 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 da